bon yume kwa hodo no e koche eye mante mi nse bia na wo chim so mbese ko mutu eye aban eguo na efise sa asem ne eba eye abonte no e na enkofo e chim so aba we su hu dodo sa eni pe ya munam hu ya omukra haxo blade ne pla ni ade bi kwa chese mo de bento akwa na de kra eba ye omudi kutu aban de he na eguo nti wo de nye ku bia e wo eye oman mum eni enkofo atwetwe aban papa enye adekuma ne no e na osofa bi de chira o hwe amane bo hu ensem so wenya for pious enam hajide echim so mupemupo eku ene gofo no na gomba ba enti no de mo cheche ne de mo de picture ho do bento adado ani ade babo enti ne de o ni aban hu kura ku ne gofo no na gomba ba ye
ye best rese ye nyina ye betai aban no ene ye bambo fo no echi papa na woma ye adwuma no bɛyɛ afe ɛnifa wɔmadi saa nkurɔfoɔ yi akyi akyerɛ yɛtie wɔn ano asɛm yɛhu nea no a wɔyɛ sɛ nnipa ɛbɛdane ne hospital ananka wɔ sɛ yɛde yɛ x-ray na yɛde yɛ etuo ne etupayɛ yɛde a nka wɔ sɛ yɛfa no serious ɛnyɛ a good dia sem enti ye besere se omo a omo be pese sa semi ye de be ye asresem e wo social media eni impenyifoni bia ya ti se wo mu kasa casting doubts on what information has been put out no ye besere impenpin no ehu hia se obi di missile anase tank answer obi ti mi edi boni abakosem akyere yen se ohwe America mampenyi bia ye frɛ no John F Kennedy ye di etuo baako ene bullet baako ene kum no ye ne free akonwa so saa so na ohwe India prime minister bia ye frɛ no Indira Gandhi ono so enipa mienu a omukura etuo baako baako ene tumi ekunu etunu efri akonwa so America mampenyi bia wotwe mu Ronald Reagan nipa baako a okura etuo baako ene tu bullet baako bullet no ka ne pepepe nyame ena bona fofie ena yanti owuo asem there was an attempt on the life of Ronald Reagan yankasa ye mayi mu yate ye ma mpenyi a odi kan Dr. Kwame Nkrumah attempts have been made on his life sometime ye nipa baako ene tu grenade baako na se wukɔ baabi na wo hu grenade bebree ɛsa hu explosive improvised explosive device ya ɛnya de a obi bɛtumi de ayi yɛ asresɛm ye wɔn gyina soɔ ne nti a yɛdi yɛkyi saa mpenyimfoɔ yi yɛguso a ɛyɛ hwehwɛmu nkurɔfoɔ bebree wɔ hɔ a bɔtɔ kasa mu ɔmo yɛ persons of interest a ebi kora no yasrafoɔ no bi kora ɛka ho a yɛyɛ hwehwɛmu yakɔ court ama court agyipinneɛ sɛ ɛwɔ sɛ yɛtumi kora wɔ mo mu kakra ɛsi a yɛkɛsɛ yi ɔmo agu so ɛwɔ yasrafoɔ no ɛne ɛbanbɔfoɔ no nsɛm saa sɛ yɛde yɛ asresɛm no yɛbɛserɛ sɛ mediafoɔ mu bɛboa yɛn na ɔmo a ɔmo ɛyɛ saa deɛ no yɛbɛtu wɔn fo na yɛn nyinaa yɛn nyɛ gyidie ɛwɔ nea ɛkɔ so no mu kakra mɛtumi aka afa ho at this time.